this message is for you. Just know you have put me through a lot with the kids. And may just God bless you wherever you are. We moved on. Thank you.
Koringeno chako dhira e pi. Koringena penje ni ang'o momiyo itimo kamano endo? Dong kamwago e picha ni endi ber, onge gimomiyo, onge gima.
Udhi ei pi kono.
Wasude ei pi nikech kucho be mondi deep. Ong'isa ni apana, dhi adhiya gi yeye kucho chonde.
To jomoko go okne kako timre?
Jogi neno lakini, dong nikech wan kode koro dong jogo ng'eni wang'ere.
Oh.
Kaso wawacho be kizungu to jogi to wacho.
Jogi un,
jogi wacho Spanish. Koringeni conversation wano kugiwinji to beginge ni wangere nikech dongen mwabiro kode ganyo. Koringe nungi sane ni medithia dhia ipi kabisa digi mbele mbele kuchucho siya mwona kuonde mwone gobena dhia to dhira bi. Digi kacha mwona go ipicha angi sane ankuno kadua dhia to medo ngi sane dhia
dhia.
Koringe ni yano wang. Mangi sane ya gimiti mwono endo kuber.
To sito gobe ingi.
Angi sane gimiti mwono kuber ni nge malongo ni anakiago abal. Tibi kia makadipo ni kata ni anyaluwa repikunwe. And then to drown to in iwon ok inyal konya nikech ibiki agaba koro ngene wa kanyo kwa chwanya ma photo session room koro kwa winjire
sawa
saitano sedonje kindo kwa winjire photo session room koro wachwanyore koro kae koro ngene embo odhi ot ko chudore
photo session room
aba chudora koni koro ngene aniyo wang to yani moro makato ubiro kata oi yongisi ni akare pole gimana timo nino endo ano kangeni ka dhirie pi kuno endo to nyalo chuanyi. Ama kata na antire gi intention maber ok nan gi intention marach. Koro yano wang. Koro ngena bete show kanyo endo ten eno owuok. Koro kowuok akendo no dhi chie ma no dhi timang'o. Koro ochako duwo kendo koro yuda kanyo. Koro ngene wachako gwandore kode kanyo endo. Alafu juu nilikuwa na iya asira alafu noka chie mbende. Menigine wangoya koro achoni. Kore ambe kora acho ni adwa nyale akia ni anuma nyalo rakoro koro an koro noka chanje owe ni chiembe ge obochuna chiembe ngo kabichamo koro noka chiembe owango iya bende kori ngena parasira no enda antire godoma na collapse koro ginene kuno endo e beach koro mase collapse ni endi koro ko ojileta koro ojifanya ni ati ni oh sorry tingene an seche go ase collapse koro don awinjo ni nodhi.
Odhi uwi ika?
Ongisa nango ni atine odhi manya ambulance mundo tera hospital kuru. Koro kose di, to okuno duogo. Kori ngeni kaluar kanyo indu, kori ngeni jok manentire beach kanyo indu. Gita mungi, to jarateng ni oluwa rango moti ime, gimachalo kangamane geni gocha odhi kuri. En kakano dene, kano dene, en podo di manya ambulance. Koro wabudho kanyo indu, sechego ne nini poko duogo maber. Koro oluong ambulance hapa ni jogo ende manoluong ambulance mutera hospital. Koro kose tera hospital kare hospital makocha chande onge kaka foreigner inyalo thiedhi nitiere card moro monego be nyaki bed godo. Molo ngamano host monego be ni apply ni card no endo. Koro card no ka in go kiki inyalo thiedhi koro nikech ne chalo emergency case nochuno gi achuna nye koro nyaka gi thiedhan gi ng'ena ng'omo.
Ang'o motime?
Koro mano endo notimore kamano endo otera hospital koro the following day don koro achio nan sawa koro koro don gipe daktari penja nango mano timore koro gitiyo gi nini translator awacho ani atimo voice note ginene te kaso gitranslate mamiyo gi address koro kumae nikech ne gipenja koro kabange ogochene openje ni nitiere foreigner makama ochomi wa address ni kanye modaki in my host. Ang'o momiyo pok isebiro osiptal mondo ing'i ani to ang'o manotimre ma en kata osiptal. Ni en okia osiptal mantiere e be norito ni mondo ugochne. Tipenje niya ni dong nonego be ni ati nini mano ikele osiptal. Koro ing'e ni en kanyo orende. Koro mama notimore ing'e ni en gi min gi ot. Koro akia kata min gi nopenye to nyako nontiere kure ama.
Samoro nong'ise ni otho e pi.
Koro gochne koro kinyne koro obiro osiptal. Koro kosebiro osiptal koro dog daktari nikech oneno ka ng'ama nohosta osebiro koro ing'e nodwa nong'e mathoth kuomi koro. Koro ing'e ni itemo penjo moko ka embe entiere mondo aduok ka embe entiere to ok odwa mano daktari kate mo sudo machiegni ra mondo penja nikech an nadwa wacho gima ne hinya pare koro koniyo ka daktari sudo machiegni dwa no penja gimoro ni tiwinjo ko owacho ni ah we awea an koro asebiro ang na wuok ode kata ka nitiere rach moro tang ne walo
wanu loss
ang ne walo si don koro discharge ma gine ochako luongo nini amane mano tinga gi gache koro obiro gi gache tutinga ko wagola hospital oduoke
ot
koro ka wadoke ot chal ka chaka chaka adoke jela ma kawaida ko kanyo endo ichopo ituo ko kaso stress be an go ni an gi ich koro an ngise ni atan koro adwa dok thuru nikech ananeno ni kaendi koro adhi nyora koro wabet gi mama gi kaendi min gi koro man gi ich no endi min gi koro became so violent koro ingeni odhi okiyo wode kose koro ochako ni oluweri gi dhoge no endo to okiwinj gik mowacho koro ingeni ambe samoro iya wang'a samoro nawacho nyaka dholuo nikech iyo wang' kabisa koro acho ni iwacho Spanish abe koro awacho dholuo mokiwinji noendo ambe ayanya nyaka koro nikech iyo wang' ikia kata nodwarang'o koro nitiere chieng' moro kanyo endo mane wagidne abet akene natimo ang'o nitiere sofa moro mantiere e kind ni korido koro abet e korido koro kobiro to ochako ywaya kanyo endo oyuda ka abet abeta gi simba koro ochako ywaya koro ing'e nashanga to mamani oywaya nang'o motimore kawaida yake tu koro ing'e nacho ni an ok adwar wach gi mamani nikech ka gimoro ang' otimore to wuode kang' obiro to wach ni ang'ne koro ing'e ni jok mantiere ot gini be neno gigi te to gin ok gidonje gileng' aleng'a which means ma gima familia osewuoya gikia gima giwach e wiyi koro ing'e ni mamani ywaya kae to adhi aginene adhire matin ni mondo opev weyna adonje rum ochako bang' dhot koro ing'e nayawo dhot bas otim gimodwaro bas koro koseyawo dhot to odonjo owuoyo rundre owuogo dogi koro acho ni mama ne dwara koro ing'e nachaka wuok kanya chaka doke e sofa kuma nabet koro kobiro kae koro chako ywaya koro kotera e room ne koro koro ing'e na kaka penje be gi Spanish
okuwinjiro
ang'o momiyo koro ing'e na analing'a ling'a to chanda ni to mama ni kare dwara koro ng'an most of the time na ywaka
ma koro notimre ga tima kamaendi kesi
yani odwano frustrate unaona usikwe na amani
to wode be kobiro to be ok dani mondo winji
koro katemu kata ng'iso wode ok winji be ok wa mino wacho ni my mom cannot do that
to koro geji ni nikech story to meet ndi geji ni nitimo nang'o nibedo kanyo for how long mondo kiduogo Kenya kae koro
geji ni enda bet kanyo ka an gi ich ka laro dweche ang'wen gi nus abich kamaendi koro min gi kane nini mane pod oywa ni koro ich ne laro dweche adek kamaendi koro ing'eno chako ywaye otera e room ne koro kotera e room ne koro ing'eno anakia ni kuno endo oywaya kotera nang kasto noslap aka nikech odwa notera kuchochonde tatamora okadwa dhi
to konora ni mondo dhi time ang'o
anakia dong nikech koro
okwinjiro
kia nodwar ang'o koro ing'e ni mopama no endo koro ing'e ni ng'ato kosepami dong'e ni mano ng'ama oikore ne lweny dong koro to some point ato dho nokagoye but ni ile tu unajaribu kujidefend koro ka wuode biro to wacho nang'o ni tini nafaite donge alafu nadhi e room mondo adhi akwal pesa nikech awinjo ni gikano pesa e ot ni mondo nadhi e room ne mondo akwal pesa nikech pesa ikano e ot kanyo endo of which noken adiera koro wuode kano biro to ng'iso gi story go te koro wuode tend to believe gik monyise go ni en adier koro abet kanyo koro ing'e ni iya nowang' sana koro gini na koro too much koro wuode kodhi tich koro otime ile sana samoro be koro tuoni chiemo diere cha to koro nomichie sani to koro tuoni
tin gi ich ka
an gi ich otuona koro koro ing'e ni wuode kanobiro chieng'no nawuoyo kode sana mang'ise niya an awinjo ka aol gi kaendi akia nabro timo nang'o mondo mi awuog kaendi koro ng'isa niya ni solution mantiere aneno ni koro wagoli ot maduong' kaendi bas idhi one of the rentals go endo ma mondo ibed yori bas mondo wane ka min wabiro bet gi kwe koro koro kuno endo kanadhi koro kanye ma koro weche nokethre mogik nikech oneno ka it's like I'm bothering her mom koro kuno endo kanadhi koro lorna kuno ma koro kanya wuo kanyo endo ni adhi ir min gi be okonyal biro kanyeno koro mowuokno min gi pod mama no endake ni en gi jachien nikech osetera nyaka e room kuchocho pod owuok e main house
obiro manya
dhot olor lakini pod obiro manya kuchochonde
dhot niloro to ng'a bedo gi ki in koso the boyfriend
man dong the boyfriend man gi odhi godo tich owacho ni at ni akeni mano ne umo wang'e nikech sani ka koro atemo paro gino maber kang'iyo taneno ni nitiere game mani itugo koda koro. E koro en owuondre no koro protector ni odhi nyaka gi kimondo min gi koko kiko chopi.
To iye kae nantiere kata mana gi cho kuonde minyalo konyorie.
Room nantiere gi cho, nantiere gi cho, but koro macha olor ni ok inyal wuok oko.
Gi chiemo iye.
Samoro imiyi, samoro bok miyi. Ta ana won be noka chiem koro nikech nan gi stress. Koro madhi e room ni endi kanye mana apitia shida kabisa. Ma wacho ni Nyasaye kadipo na chaka ting tienda ni nadok Chile. Takia gima natima kendo. Koro kanyo endo kana bete kanye makoro na chako ngisa ni anadua dok. Koro gimora mora mano ngisa okadua winjo. Kato promise angono okadua winjo. Angisa ni anadua dok thurua. Adua dok thurua, adua dok thurua. Koro ngisa ni kech meni gema koro manage. Ngisa ni anbasu wadhe woge menu wako iye to mundo chulmea ticket. Mondo idog thuru. Koro the first time mana ngise no tamoro ngisa ni mama gi otamoro ko bichulo ya ticket. Mondo agochne jonyuol na mondo dio onyiew na ya ticket mondo aduog. Koro ngisa ni minwa gi ni dong ing'e kaka wan ok wanyal afford ya ticket ma mondo aduogi. Koro bro chuno mani in manyaka ang'i konya konya. Mano koro nawuo kada ngise ni maendi to koro in mawuoyo kodi kik idhi ng'is mama. Bro chuno ni mama mondo ichulna chula ya ticket mondo adog Kenya. Koro sweet talk ang'ise dong ineno kata an gi ich nyathi wa niendi waweya mondo wadhi kuchucho mama uni chando wa. At least wadhi kama peaceful. Mondo koro wawene mama thuolo. Samoro bro obro change kadok koro thurwa. So, okodwara anyway. Koro mano ong'isa ni sawa adhi wuoyo gi mamwa kasto mondo koro ibi igine ni oneko chulo ni ya ticket mondo idog thuru ang'isa ni sawa. Koro obudho gimoro 1 week koro ich koro ing'e ni en dwe cha bich ong'isa ni ati ni adhi wuoyo gi mamwa ta koyie tibro nyiew ni ya ticket mondo idog thuru koro onoko ng'isa ni wen. Koro abet koro chieng' mane duogo Kenya an mondi nakia kata aldo Kenya kaka kawuono ting'isa kawuono gokinyi ni ing'eni
kinyi dok
ing'eni dok thuru nong'eyo dong en ma obuke tiket koro ng'isa kaka kawuono ing'eni idok Kenya ubiro ng'isa gokinyi ni ing'eni dok Kenya tang'isen to dake ning'isa piny chieng' man to ng'isa ni kawuono koro ing'eni adok main house oyao na koro ong'isa ni onge gimidhi park kanyo nikech asefundo ni gimora mora meki koro tang'isa ni sa ni sawa koro ogine no oluongo na taxi to kawa katera airport koro wadhi kode koro kwase dhi kode ten eno odhi yano otera ni kwa chopa chopa airport to wea teno duo koro ingene airport kachandi koro onego i-explain e immigration koro gimomiyo visa ni en mar 30 days to ibet kanyo endo
dweche yake ni karibu 6
ibet kanyo karibu dweche 6 koro ngeni anonge ka chaka explain negi nikech dhok no endo badakia ebe osedok koro koro gichaki gochone kendo ipenje niya to wendo ni endi mano biro koni ni ndang'o motimore momiyo visa neno ose expired pod koro ngeni barupe mano extend go visa ka nodong' godo ok nomiya koro maka kata jo immigration go neno koro yot mondo giwea mondo akadha dhi. Koro ipenje kamano endo koro owacho nang'o ne tinye ni gigo wiye no will get out koro ng'ise ni kare kel gi wande koro obuy time kuno endo koro ng'eno buy time mondo ndego maybe kata oweya mondo amed bet kuno endo yani ne gidwa mana ni gi frustrate gi sanda koro ang'iso jogo ni yawa ng'ani endi koro nenre ni ok bi to ndege be dhiwe koro ukonya nade koro atemo wuo gi jogo ma jogo noyie moyena ni amu aproceed gi gi janina koro ng'eni bang'e ma koro anasedonje kuchucho ndiko ka winjo nang'o ne tini osebiro gi papers go endo timagine ta ase nyaka ni board koro ema ginene otimre kamano endo ta aginene awacho ni aisulu wacha ni board
ni ni mor mana sechego makoro ni
ema koro ne giyiena ni ati ni we senda tutadin leo nikech osebiro gi na hizo papers sasa. Aya, koro timore kamano endo. Koro gigagi endi no enene lipa kende. Onge gimora mora. Onge gimora mora mana duogo go wada.
Iduogo mana kaka enide.
Gilipa kende pare. Koro ngeni chieng ma umungisa na dhino. Koro ngeni ane koka pacho chako ya angisa ni ato. Kataka bika mandongo nego beni wa uoyo ni kechi ngeni sani koro wan genya thibe. Ibro nyuole. Adhi timo nango. Ongisa ni dhia dhia wabiro uo. Wabiro wuoyo. Koro anawe kata no nyalo miya kata pesa moro.
Upkeep.
Ni pesa ni kao. Mondi idhi pango go life ni mondi. Nikech idhi bedo genya thibende. Manono kotimore. Koro ma ochuna chuna travel machopo achopo Kenya. Koro ng'eni Kenya be kichopo tiyudo jo Kenya wadu mong'ene wadwa ni ohala oka
inye. Irwako ga ji airport kacha malish.
Girwaki kendo gimor omera jo taxi go biro gipenji dhi kure gidong gimbe gidwaro tich. Omera ne yani napo ka ywak. Aywak nikech aonge kata pesa mar taxi noendo.
Nokomi kata mna siling ka niduogo kata ni iidh kata mna mtoka nang'o.
Onge pesa mora mora mano mia.
Siling in kaka in wuok Chile.
Ana Veronica Book. Eka naduogo gi lepa gi suitcase. Koro dong achopo airport aonge gimora mora aonge kata pesa. Koro ng'eni jogi endi bedwa nowuok oda gidwa ni migi tich giteri kumidhiye. Pesa benda aonge go aywak be ol benda ol.
Jonyuol bo kia ni duogo.
Jonyuol ben kia na duogo koro. Koro ng'eni nani jogi aywak to gikia na aywak ang'o koro. Gipenja ni kwani ntiere problem moro kosa ang'o miywak kose muoch kai ama ang'o matimi.
Ino siya kuneno.
Dong dwecha bich neno.
Oh,
Nikech nan slim no cha kuneno chon. Koro gipenja na ang'o matimi. Koro oyudo kase ywak makoro alacha ni kai ywak koro kang ne konya bro chuno na ng'is jogi gimatimore. Ang'iso gine yawa. An wadu moa loka lakini haonge kata pesa. Kori ngeni okuongo genyero like gine noka gimano gimafani. Ere kaki ya loka lakini.
Tionge pesa.
Tionge pesa. Koro abudho kanyo gimoro wanawa. Donga naonge pesa. Kamana kane ngiso gina. Giwe kata ni maybe atuono gitich. Koro gibet kange neno kambe poda medo beta beta kanyo indo. Koro gichoko regi gomba kane. Ule demu na mwona pala. Sama metoka.
Ana pesa.
Koro ginyero kame. But bange to negiduko gikonya. Koro ngeni nikech gine nadira onge godo.
Yonge go.
Koro giweo gini giwe. Gito gi. Ntie pesa moro mane gisanyo. To giwuoge one of them to ginyiso gine ya koro in mawa mi pesa kawe mondi tere kumodhi kumodhi koro pesa mano mi eno endo ema koro ne chalo ochalo kaka ochule koro mondi en mamundu ting koro wasi wuoke airport ka endi upenja koro wateri kanye idhi kanye koro ngene kanyo bo ake kata ne awache na dhikuri kagaga picha makibera na chaka adok kibera ich be an go to neno mera. Gimora mora ma intiere gondo bende onge. Kori ngene upenja ni koro ero wawoke airport. Ateri kanyo. Kori ngene akena angise ni ande kebera koso angise na. Kori ngene awache. Upenja madam suseme kwenye unaenda. Tusha toka nje airport ndio nijue. Tunaenda wapi. Angise ni babangu anakuanga kibera lakini. Sijui kama mesha toka kazi ama nini. Leta namba ke tumpigia namba bukadwa na chiu.
Taini kara ida nukoji na dese chego.
We are quote we pa. Quote. Kwa kidwa gochi ne babu wake boge ni enyario biro. Ero koro wake ele kibira. Shok nono kadwa nogo babu wa.
Koro inida ne dekani.
Ha? Dong vya be quote. Yes kibira to benadwa na de lakini kuru vya kwa nikechi sina kakitu. Haunge gimwa. Nikechi.
Oka definitely mani hindi kata mana chile no. Babu definitely weche kuwa rega. Negine ni loka. Kesa kore timo nango
kore. Idu ogo kiyonge gimara. Koro anangi which quote no. Emomyo no
kadwa. HB nigo.
Emomyo kadwa mention kibira. Nadhir baba. Koro angise ne. Ati minaona itera tera gine ne. Itera izi kocha munda idh gara dedala. Mamu wabea miss sana. Koro ngani endi wacho ni. Ya watu manu kwenye tek. Tomi wacho izi kocha. Inigi pesa midwa di chulo izi kocha.
Yonge.
Pesa no menda onge. Koro ngeni pesa ne mano mie mutinga goni. Emocha kwa odio chulo na gokoro. Koro chaluka gima notinga nono. Emo odio chulo ka izi kocha koro.
Izi kochi yude ngado tiket?
Ngado tiket. Diyero na nyadhi ngado sano ti yudo gari mwuk sana.
Mi yudo gari?
Ma yudo gari. Donkora yudo gari. Tope nyani, sasa uko sana, unaona nimekusaidile kabisa kabisa ma kuna kitu ingini unahitaji. Tangise ni, maybe ukinipatia kakitu ni ntakunyo nao soda kwa barabara mia siling miario. Koro kose mia siling miario ni indi. Nikecha unge pesa, tomae pesa kene makura anagode kitu ingimana. Koro kane gari kae ndi to sim card mar Safaricom chande donkora ketu ayudo kaka retio direno ne pod gibudho kapok giloro line nikech macha budho almost 6 months pok giloro line
lori.
Koro kagocho ne babu ane baba inge
kine easy coach ka
yes already say do gari anadhi
ke Kisumu
ni baba bingene an koro se duogo to penja ni manonga manolusi tayene ni it is iduogo na din kan babu inge ni koro o yani oilo moro odwa ni mondo nena an inge ni kara seidhoga kore ni asewuok asewa e tich an town ka in kikarka ni adhi adhi ot an asedho gari adhi gi nene adhi kisu idhi Kisumu nade ni wawe achop dala kaso ang' ni wawuok koro donga katulia nikech ung'ena dhi dala koro dala be mama nokanyiso nabiro baba kende manyiso adhi dala gari dhi gari dhi gari dhi gari dhi achopo godhiambo koro kachopo nini godhiambo mia ariyo mane an go nokachamo gimoro e kor wang'ayo mia ariyo mane an go nie nikech be naol kaso ineno nini mzigo mane in go no be nitiere tag mag airport ka koro ing'eni ji ng'iyo kata jabodaboda mane ting'a katera dala ing'eni wanda
nyakoniyo
gigiendi dong' chalo moa e ndege openjore lakini anto awuon ok openja ol bende aol koro kachopo niendi talor ginene alor town taka kaja pikipiki direct apenje niya kigola ka titera nyaka dala nyalo bet pesa di to mia ariyo mane an go no emo wacho atemo mino to tamore ang'ise ni sawa ni bebe oting'a motera nyaka dala dalo ka, koring'e ni kachope to mama gine obuok nikech gin ne gikiana biro koro ji oling kaendi ambi ng'e ni koro aol koro kachopo ni talukora aluka lagi ang'iso gi niya ji omor mosa jomoko be jogweng' solore biro ne
nyakowuok
nyarabuok manodhi loka oduogo to duogo be ka en gi manoich musungu cha yani obiro ji biro mosi demo tiyo pare jokor gweng' biro mosi pare ging'e ni ati ibiro in kata gi pesa gimachalo kamano endo gipenji samoro ng'ato mosi lakini ok mosi e yo moro ma kawaida ja king'a tiyo gi wiye ting'e ang'e ni odwa ni nyiewne kata skari moro lakini onge koro kanachopo dala ndong' po agaro gege nindo mondo anindo koro odiochienge mamoko go endi dong' koro ka wang'a koro nyalo yepo koro at least ji wuoyo koda gipe to kuno chalo nade yawanto dani do kaduogo yadong' kuno dong' ber ndi yawa kuno be ntiere yiende kuno be
giniwa ni kuno onge kata mna yien en piny moro nono
kuno chalo na to e ndege chalo yani koro gipenja mbekni machalo kamago endo ang'iso gi ni kuno chalo kama koro ing'e ni ji biro neno nyathi jomoko be yani jomoko wa certain ni nyathini endi en ginene albino gi inokene kata ma albino gimulo gitimo ni doye kata dende ka timre ka gima ne giseneno albino nyathini ndan albino nikech mano nyuole dende ne en pink kano nyuole koro ing'e ni gin to them ne gineno ni mano albino koro ing'e ni ambe nachako parache ni akoso nyathini to albino dedi gacha abe dong' po kanono
nyathini
koro ing'e ni after some time rangi yake ka ochako duogo koro rangi ne ochako biro koro biro brown hivyo koro odong' ni koro en brown koro koro ing'e ni jok mane wacho ni en albino ka koro ing'e ni omako dhogi koro nikech albino ka en albino to kalaneno kato tin kato duong' mane kalane koro koro gichako upenja ni ya to be onenore ni en mzungu to be albino cha koro kapa ni en albino koro waneno ka gima en mzungu to koro wuon gi be gocho ni ga
Mago ko jodala penji.
Bise orone kata picha dier bose neno. Koro kata mama be ne orne picha mondo ne koro. But noyudo kasechako temo ng'isa ni ng'acha chacha ne chanda koro emomiyo naduogo Kenya kaendi koro wawinjore lakini ok maber ahinya nikech be dong' pok nogocho na nyaka nabi. Koro ng'isa ni orne kata pichni nithindo kata okodwa wuoyo kodi koro ing'e ni diere mane pod an geche ma pok anyuol ni nayudo ko bloka koro ming'isa ni ati ni mondo aorne pichni nayudo ka koro o an bloka kendo koro ing'e ni achako orone pichni mag nyathi kata okodwa wuo koda but pichni ane ko o blue tick koro deke kama endi ema koro naginene natiye koro arito nthindo mamoko to ambe mara be adhigo kanyino koro kanyo endo wachieme tirito nyithindo to koro yani ne ber kata an awuon namor koro nikech nyathina ni sawa
to pod ichula
be chiemo bwa chiemo kucho
kanyo ni chuli pesadi
kanyo endo ni chula gimoro 6,000 koro bang'e kane wuon tich oneno ka tija ber nong'isa nang'o ni ati ni amedi ginene
pesa
koro ichula siling 9,000 koro nikech aneno ni osiepena ni be odak gi chuora to en be en gi nyithindo agolne badenno koro awacho ni ma omeda msara ni koro adhi adag e oda koro nikech dong' ichuli 9,000 amanyo bedsit ama 6,500 6,500 tichuli 9,000 to.
Idongi 3,500.
Yes, to dongi chiemo kucho.
To transport?
Ilikuwa karibu, namanya watu machiegni koro. Koro donga, waduga duga wade ni nindo kende, nikech gimora mora watime deke.
Usete mokocha.
Koro mano timore kamano endo wabet kamano watete bete deke makaro nyaka wuon deke ani be nyisa ni e in ningi nyathi to nyathini ni opogore kata gi magon I onego be ni yudo pesa yaku yani merito go nyathini maber koro manyako ngisa ni ate ama nyuni tich mar hotel kendo town tije hotel no bende
mana mani weyo
ochako manyo mano koro hotel moro town omanyo na tije hotel no endo bacha katemo tiyo koro kacha ni chula 15,000
To nyathi to niwe ginga?
Nyathi. Nyathi do nga wede ike ya kama mani no yie. Ngisa ni ati ni amanyo ni tijino endo nyathi ni kechini nga mwasengeyo. Wawe nyathi wa boga rito ni kaini to ini diye tijino endo. Koro makura yudo tijini makoro betu ayudo pesa mangenye ni ndi makoro nga no chakudu.
Boyfriend o chakudu wuko kendo?
Ochako keloti ende kendo. Ochako oan ayudo ka oan bloka. Koro kwa unblock.
Ini koro ningyo kaka oblock, hiko send block.
Adong, kuna time unajaribu kusend message, ayendi through, maningeni oblock. To kuna two time. Ano na, nilikuwa
tuna. Ninja kinda.
Ajaribu, dongo wegi mzigo kaindi. Nyathi, kuyonge tichibo, kibeki nyari kwa nyathi wa mzungu. Koro anusa mora time, koro chiengno endo, ogocho na. Koro ingene ane teach town, ana noka ngato gocho, ntape njorani, manga manadi magocho na ne, koro ane teach okadwa ne, okadwa ni oketha gitisa koro siku gocho sate koro acho ni ngani ndi nyaka biange ni nga manade masiku gocho koro ngeni kia tich be iol nyathi be kawe deke ya tuduogo tunindo kendo kinye cha kipre koro ngeni edit mangeny kata sami duago nego simuno koro ching moro goche tich ta awok matenta dhia winjo nento manga magocho nani koro kogo koro ka winjo duonde koro ngeni iyo wang to akie kata be na pimne ngawa awinjo ka iyo wang kabisa Koro iya medo wange ni pesa kare lowe.
Ooro ni pesa?
Ooro message koro Western Union. I've sent you some money. Gwando nini receive from Western Union. Koro kose ooro na pesa. Koro ingeni poda niyo wanka chichika ndito ooro na message be mara pesa koro. 10,000. Alengo ka ndi koro arito man tichang ni room study mondo.
Adi akawa pesa?
Adi akawa pesa. Adi wadhe luwere mondi. Nenga kure monde sani korko
oduogo
sani korko duogo to an monde manelita adwa penje ni ang'o mi ulikuwa ni blutik ang'o mi unachopo Kenya to kipenya ninacho adwa penje penjo mang'eny adwa man tichang ne room sadi monde adhi apenje koro ngene kachopo ni endi machopo ot ni endi koro ayudo time adhi akao nyathi daycare wabet kor poka tak wachiemo koro ngene kor ka gocho na penje gigo endo te ngisa ni I'm sorry menwa mane mi atimo gik makamago endo menwa biro tho to wabiro bet maber kiyango yani nongisa gik moko be macho ni ah sawa
mana ko sai yo sai
osaya koro ngene adhi angiso mama mar deken angise ni ngene ngat cha chande oduogo pare to pinja no duogo ngene nade ngano nyogocho na nyoro makata nyoro no nyoro na pe oro na pesa mo to mama ningisa ntadiera koro ni pesa to ise chando in nyathini biro rito kininshwa ni biro rite kendi tangise ni enyewa se chando rage nyathini kadipo no duogo mama ni kore mangisa ni atini koro Iye na iyo duogi mondo bioko nyathi nikech kata nyathi nikabo chako skuli ino kibinyalo. Kori ngeni nikech mama ni ungisato mama cha duongi na ochalo kakaminwa. Kori acho ni wawe akara amuany mirima awa uwagi ngani ndi koro ochako oro na pesa kendo. Kori ngena di tichu kuchuchonde. Kuchu katichu osiko gocho sate. Ingena chaka we tichu mara rio kendo.
Itaki we nango nikech pesa mo oro
oro. Ocha anda katichu koro. Osiko gocho na sate sasa mori dichi gigi.
Gini loro nesimu.
Ha? Kiloro nesimu bo complain, kori ngeni bo kadwa na chaka luze.
Encha, manato koro use rudiana, makoro chunyo selende, wacho ni
akoro. Chunyo selende, koro machato koro wawawe simu. Pesa bendo oro na atani noka pesa ni be, nyaloko, nyamunda riti nyathi. Kori ngeni kadwa na luze, to kadwa na luze teach be, kori ngeni a fight ni kika luze be, nikech kwa yudo kogocho na toda kamtejo, wacho ni angi dichuwa more mumona makusimu. Koro amba duwa temu prove nenango, ni ati onge ngat machielo, eni maenchire ganari. Narit. Kwa ringeni moketho na teach ni kech kila saa simu. Toka tikuwele ni ane teach sani. Uwe wawuga godhia mumano kodua winjo. Koro ogine ne osiko go simu moketho na teach.
Kesa obedo na deka dhimbele. Obedo na deka teach koro serum.
Teach koro kano seketho na don koro riemba ka teach koro. Koro pesa mana oorogi ende makoro wacha.
Uchamo.
Wachamo. Koro ngisa na angonia tini anadua biro neno nyathena.
Oda duogo Kenya.
Odwa biro Kenya koro biro ne meet nyathine. Mm-hmm. Tangisa ni saa ini nyathini kidwa nendro bia bia. Koro ngisa nandike ne invitation letter. Andiko ni invitation letter ta note ni anakuja kumit mtoto wake for the first
invitation
time.
Invitation letter no nindi kone mundo magole kono kakile kono.
Mundo omie visa easily. Diere oh. None pod visa chendo. O kaka sani maichiwe easily. You can just apply online. Machacha nyaka ne ngato ma host nyaka ndikini.
Mm.
Koro nantimo mano mandiko ne mopango mubiro within 2 weeks. No, no pango kasto biro.
Mm.
Koro kano biro dongo yudo wama ne odwa ni hindi ot 6,500 ni hindi. Koro ko biro tochako complaints ni o, ot tin, kiango. Tangisa ni, sawa, ini kise biro tineno ka ot tin. Wanaka naniginya thito odni, oromowa.
Mm.
Koro, ini kineno ni ot tin tinyalo, Nairobi ka utengeny madongo, kiasi karpesa ni medwar. Koro inyalo teru wa otu maduong medwarono, koro ngisa na dia manyo ot 2 bedroom. Adia manyo ot taisa kwa ndege. Mo chulo deposit o chulo gimora mora ma koro wachako dak yani kama kawaida vizuri koro molo kaka na dak chile koro nyathi bodwa kata ni samoro be wadhi kode out but notemo bonde gi nyathi lakini dong nikech nyathi koro kiae so negitemo watemo dach kamano endo nyithindo go endo to be sincere dak kodgi marach nikech koro an chal ka gima koro adong kaka single mother koro koro ingeni mondo meet needs mag nyithindo ariyo to tich malongo ma intiere godo bende onge bedo matek koro koro inabidi tu nyithindo koro dake maisha ma kawaida ma Mkenya ma kawaida nyalo dake
ma ging'iyo go sani
ging'iyo dongo nyuol gi Kenya ka
to ging'iyo gi nade
jing'iyo gi to yani gineno ko nyithindo go konego bed ni bed kanyo like koro wawuondre ni ka koro wan ka yule gito chan yani ofil ni nyithindo go konego bed ni bete gito kaendi kata an mondi nyithindo ok tugo gi nyithindo moko gimomiyo ok gituko gi nyithindo moko giwinjo ka ko yani gi discriminate koro iwinjo ka ng'is muzungu mama yako ni nani neno gima chalo kamano endo ama
to giwinjo Kiswahili maber
giwinjo
giwacho dholuo ging'eyo
dholuo be giwinjo maduong' no endo winjo to onya duoki ma matin tie ma tin mo winjo mo nyalo duoki koro winjo ama ng'ato biro to ngitugo gi jowete gi okiwinjo ka ang'o duogo ngisi mam kuna watu wamenivuta nywele yani ko ingeni nthindo koro gudre gen ebone shika nywele yako iwinjo ka koro nthindo iwinjo kata ka nthindo dhao nikech koro en koro wacha kushika nywele wewe uko na nywele kama hiyo huyo ni mzungu mamchelo nipengore kwa usi mzungu si mama yake ni mweusi
tapendi to school gisomo kani
school no yudo
ka wakachunya kata mna iwake mna school magisome lakini gisomo mana kayole kanyo
gisomo nini don home dono mtire school moro kanyo ndo magisome don
home nino ile public or private
okwango nadhi amanyo negi nini public ma japuonj notamoro penja neti nini shwa ni nyathini ni nyasomoka koro ng'ena ke gima nong'iyo ta na wuona nang'e kar shida man gomo mia tere kanyo koro nchuna mbe mano was a challenge koro amanyo pesa koro munda tere nyathi gine ne private koro but oken private ma beche tek
to nyaka gisani Veronica sani koro timango
sani atimo kazi makawaida
makawaida go to mane
kazi yani tich mora mora manyalo kelo pesa Nairobi Nairobi kise biro to biya orega kigolo ng'ato dala mikelo Nairobi obet Nairobi kata 3 years ng'ano kdhi dok dala the same person odhi yudo ka wiyo yawre kabisa koro nyaka imany mbinu teme nyalo manyo go pesa Nairobi ka mokwongo natiyo ga tijni ni tij salon corona no biro moketh ma koro nikech itiyo e salon ng'ato koro imi commission en koro pesa tin koro mano ka timore ka nyaki chaki manyo mora chako temo luoko ne ji be koro iluoko ne ji corona be koro anyalo choni corona ketho gimora mora jomoko be koro kudwa ni biluoko ne gi ot utatuletea corona mulo jo pesa gi ngisi ni biro kelo ne gi corona ot koro mano nyaki many plan bi kendo nochopo kama koro na koro ausora koro
Ete mano tek.
Mano ne tek pare. Mondo mi koro nyithindo chiem pare.
Sani ne janeno mar LTN mane nowa sani. Inyalo wacho ni in gi lony mane. Samoro kata mna ka ng'ato ni kata mna gi tich moro manyalo dwaro kata mna ni ondikie. Inyalo timo gik mage?
Okay, tich manyalo wacho ni talent manyasawa miandi. Tich tonti, onge masomo mawacho ni anyalo ni mind ya dhie college asomo. Ntiere talents mantiere guka kamaru suko. Anyalo timo makeup. Doka wiro makeup podan gi masira ywak atimo makeup professional makeup lakini oka somo.
Hiyo
ni talent
swap. Mimi nalogoro maber nikich kana kama eyebrows ga kata kineno tama ga malich.
I wish ni nyalo nelo pichi ni ga kata moko e Facebook. Angeti mo maber napunjora moko na punje juko na yo ni passion saso. Passion unataka ujue sana kori punjori nyaka YouTube I have YouTube channels go tapunjera go koro makeup and go very perfect a makeup to go koro suko ni alafu na nails ngene jo lolebo wacho to da ko loso ko okay
podi wacho ni podi ne masera
poda ne masera yu akinyase
nyasae bu mana yao ni yo
nyasae ko yao nwa yo to bro dhi maber koro mage gik manyalo timo
makoro ginyalo yudi namba mane ka poni in thuolo mar chiwo namba ni ne konyruok mora mora minyalo yudo
okay ne jo ja lolwe tv maneno chenro ni endi ka ntiere maybe kony mora mora monyalo mia namba 9072052864 9
kamano mano Veronica
ka dipono nyalo nyasa nyagwe dhoro gimoro to golo nying Veronica book Veronica Chenga book. Yeah.
Veronica goni erokamano enyewe waseloso kuom kinde malach. Ma wasebedo kwa gomba kama ber ma ano kane kata ni kinde osedhi lakini kinde to koro osedhi nikech ma TV ma chenro mamoko ben nyaka bi bange donge lakini agoni erokamano kuom biro duche ma kawuono kendo to nawach ni indratego nikech joma thoth ok nyal golo mbaka kata mna sigana makamano nikech ji pandrega ineno ni ka wacho wacho makamani ji bone na nane lakini agoni erokamano nikech agino ni kaka igomba kaka wuono kata mna sigana michiwo ni jomoko nyak na yao negi yo mar mondo mi gibed open enough mar mondo gimbe gilose uduche makawuono inratego to bende agini nyasaye boyao ni yo nikech iwacho ni lwedo be in godo tielo be in godo ariyo to ka in gi lwedo gi tielo ariyo mining'i inyalo timo kila kitu e pinyni gima keke tim kendo makore wacho ni nitimo cha mano to koro mbaka moro machielo lakini ka nyasaye oyao ni yo kingima ineno duche makawuono dong' wago erokamano agoni erokamano ahinya kuom biro e studio chieng' makawuono
abago erokamano
erokamano ahinya jal mar LTN gikanyore makela e giko mar chendo nieri en geno mara ni iyudo sigana ni e yo makare kapo ni in jalno ero ma bende nyalo konyo Veronica kaka iwinjo sigande kaka owacho noero sani ere pod entiere koda demand entiere koda odwa kony kaka iwinjo tich bende oonge godo maber manyaka sani kapo ni intiere koda gimoro obed omenda obed kod mana tich mintiere godo inyalo layas ikonye godo namba bende ochiwo wabiro mana keto e piny mar TV ni kanyo gikanyore makela e giko mar chenro ni eri nyaka chenro machielo orituru masani nyinga en Sharon Ong'ao.
Everything is for you. Just know you have put me through a lot with the kids. And may just God bless you wherever you are. We moved on. Thank you.